good afternoon, good people. It's another week or another month. No, it's already December. I just finished doing my nails and then now I'm having lunch. You ready for lunch? Isn't it? So yeah, ngizodla mngqede ukudla siya ku music festival. Ngisiqede lapho ngizon update her later. But bese ngikhumbile guys. Yes. Yeah. That thing I upload for is kashan, but mina ma vlogs awuthola as was up before leg. So ngizosimanye ngibona ngizobe ngingasangikhumbula already. Ngiyavlogger please. Thank you.
The lighting.
It's the night after music tonton. Yo, siyavuka ke manje. Yithi abantu kumele benze ama video okuvuka nesibona. Ngaleni. Ne mascara. But yeah, guys. Umnanzi, but it was a bit cold. Yebo. But sibuye early around 9:10 bese sibuyile. Cause uqale emini. Inkomsile mosemini, right? Yebo. Iqale mini sekhona around 3-4 kamshi and then ngikwazi ukuba ngo-10 ngo-8 mina bese ngilele futhi ngo-6 nje bese ngicomplaine ukuthi ngiyolala but yeah ngalala kwazeke kwaba ngu-5 ekuseni I woke up at 5 and then ngaphinde ngathi ukulala futhi
good night yini bantu enkosi Sanibona angazi ukuthi sikuphike nangazi ukuthi sikudey bani noma senze kani but what I know is today is a Monday. I just posted a vlog of my road trip. Yo ngazi ngalala kabi ngamumbi ayi anginandaba-ke but yangiphosta i-vlog ye-road trip today ahlahle nje ngiphosta ebusuku yazilodela ubusuku bonke kwase siphosteyile. And then ke namhlanje ngavuka ngaklina ngiyapheka manje ngiyapheka ngipheka ukudla kwami engikuthandayo ngisinikhombisa. Ya izolo ngihambile ngaye etolo kahlehle ngizobe ngi-Mr Price kahlehle but ngizonikhombisa ukuthi ngithenge no-Mr Price. Ya ngiye-Mr Price izolo awukho nje okunye engikwenzile these days ungathi kumnanjanyana. But so bona kusasa nangalo suku olulandelayo mhlawumbe ngizophosta kanye neviki kwazibani noma kabili uma isimo sivumile. So ya yeah, ilokho nje guys ngithi ngingene ngi-check-e ngim-update ngim-update ngazathi ngi-celebrate. Okay guys sizobonana kusasa bye.
Trying to make content for YouTube and at the same time we're trying to make content for TikTok. Anyways, it's Pizza Tuesday. Ayithwanga yim.
That's cute, huh? I've like came up from the start bar choosing the Nigel, so I'm playing the long game.
I'm only on a date.
Yeah.
I'm definitely feeling things with
thank you.
isonto. Sarin isonto. Siya esimunye. Esimunye. Siyodla. And then angazi siyokwenza nini, but yeah. Siyashaya umoya ngesonto. So yila siyakhona. Sithenge inangu. Umcaka nebovu ekuceleni komgwaqo. Finally I found umcaka because it's very hard to find. Isingisi sana awutholakali kalula. Hayi, imigwaqo yasisimunye guys, siyavibrate. Siyasithenga umcaka nebovu, ngizonikhombisa uma ngifika endlini and then ngizonikhombisa la siyakhona uma sifika khona. Understand? Good.
Yeah. already eat this place and I don't know why.
And it's been days, Lina and Geranda, being shy. I'm Saz and Cosm Egg. I am Saz. I can beg, I won't say no to Liana and your pet.
Das kann sehr krass. Ja.